Ndikhotha, ubva ndikhalele, ndina heigame, khatshidulo, ndinne, nzenene, ndina vhaneta, Heyi.